Is your favorite podcast. This is your favorite podcast.
This is your favorite podcast. Playing your favorite summer hits. This is
palimpopo.
I see grace. Ndiku tiu eni?
Yes, tenu chitenga.
Achipenga mulibwanji.
Achitenga alibu ino kunu kukota kota nosi. Kaya ino mulibwa.
Mukuti achitenga kabena chipenga.
Chitenga.
Ok, chabu ino. Kukota kota nosi kumeneko. Chabu ino. Kulibwanji kumeneko.
Ya kuno kulibu ino.
Ziko mkwambiri. Mkwela mkulandine. Kaspembe Ibrahim. Chairman wali mpopo FM News Talk.
Ngelo.
Pamene hapa. Mulipa radio. Mulipa pa Facebook. Mulipa YouTube.
Kadiri pa phone.
Yes. I know who's on the movies about Facebook, movies about YouTube, movies about radio.
Okay.
Ada chunga.
Ya 41 yo.
Ada chunga.
265.
Mene usina je bino bino.
Ai ya.
Kwenye bari ya 45.
Akunena Mr. Chunga mbapo.
Kutoku ndikupeleka kwa amene wa. Amene namba yao ikuti 0897132445 41 ndikudziwe ni. Hello.
Alibe network.
Achunga.
I'm not my number.
Hello.
Yeah. My name is mine. See I name.
Can I know you?
Digo ni inua 8354.
In the name of Chunga.
Kashunga.
Yeah. The North was
too. Oh, inundi our chitenga wa matokera kumuzi. A DJ Mulibanji.
Moyo ulipo, tusindiziwe ni moyo ulibanji.
Ndili bwino ine.
Mwachido kunchito banji lelo. Tatogoza nintawi tiambepo ndikhulupirira kuti pamene pa aliyese alibwino ndichitupofika pano ndikuti ayi tonse tilibwino mwamangu tipange ndithusa changu titi tikhalese tikupumula tikupakhalese tikupanga zina zikongwambira cheya have a flow
tiri ndi awa a 2241 sindikudziwa kuti amene watulumikizana nawo bwanji tikulepera kuwapatsa moni tsaku ndi yankha.
Bas.
Ena onde andani kodi kodi ine ndabwa ndawini.
Inu yomuli pa namba iti amene muti mabwera ndawiri nu.
Ine ndili pa 7445 umabedu.
Okay, chabwino. Hello.
A chair, have a floor chair, nintawi kupita.
Ndiyambe kukulonjera nino 8354 mbaje mwati ndi andani? Achitenga?
Niniwe Rushunga.
Rushunga, mulibwanji kachwiri. Manduza kutimu toke ya mkota kota North Constituency. Tanduza nukukuchitika zota ni kumeneko?
Mulo kukota North Constituency. Mene zuchitika kota ni zana. Hani ndamu. Ari Victoria, Siri,
Line yanu siku uzeka bwino. Line yanu siku uzeka bwino.
Kuti, wana wana kwa suwezi. No, kwa kundi mezana. Kibani, kituwa sechi, kwa 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 kwa
Ndikudule ni kai line ya msiri wino. Mkutakumulikudule ndi achitenga. Mulibwanji achitenga. Kungkota kota nosi kulizota ni danduzani.
Kuno kungkota kota nosi kuli wino kuma kuli mavuto.
Danena ni mavuto haji?
Mavuto wake ndi akupanga broku ma chado MPNA.
Aha.
Ya.
Tanena ni akwachita bloko mandira yangi na ndani akwachita bloko.
Monga ma azisogorere au tsogoro kwa ife, ini ndikura ngurandi ni konsuesi, second konsuesi governor, waka city hall.
Wachipani janji?
DPP.
DPP?
Ya. ya.
Ndimene iku kaliranso ma machado empinyo.
Yes.
Izitu eno enocha.
Chabwino.
Ya, ndiye Victoria atapanga atalemba karata yake kuti akufuna kukuima nawo.
Aha.
Anairembera constituency nakara ndi nakamulandira kungala a Victoria wa amakhara kusali ku South Africa pakati pano.
Chabwino.
Ndiye atayimira anayimira ndi akulu awo marumwaiwo. Ndiye zitatero panadzapezeka kuti nanga si anthu amafuna kuti munthu oyo amuone ndi maso.
Chabwino.
Kena akati namuuza munthu oyo kuti abwere anabwera. Mwenye wata kumana ndiye akuru wose akonsuese ndi district akutsogoro kuwa uza kutinda figa mundipase si kuroti ineyo ndika uone kere ndiyambi kugira nchitu yanga kuti derarose lakonsuese lango takota nwafi konsuese lindi zili kuna zapeze kakuta anamu uza ndi tukuti tiku uza hapa viti 1 week after 1 week Japanga meeting tiri kudwangu kwa pola imbira Consuous governor ana muuza kuti tiku uzabe mundu uza na uyanji ndiye panari broku kuti mundu hoyo sana gwire njitu yake kuti amuone Consuous ino ndiye situ kudziwa zifuwa zake kuti zinari ziti chifuku akana wona iwo akura akuro wo a district governor ndi ya Consuous governor hata naona kuti pali zifukwa akanai tena Consuous kapena district yonse kufotokoza kuti munthu uyu tampanga broku pa zifukwa izi ndiye na fesiti kudziwa kuti zifukwa zaki ndi ziti zimene anampangira broku
chabwino
ya
yeah. Samata yacha ndipateza ndi ya Victoria o ndipo anandiuza anandinenetsa kuti akukaimira ndithu kumeneko akukapikisana nawo ndiye lero mukuti akulu omwe anawavomera kuti akapikisana nawo omwe oso awatseka awaponya kunja
anaponya kunja ndiye komabe kuti ifeyo ine ndikurangura pano chitengani ndini munthu amene ndaenda nawo gwambazi kasitu Kumabe ndi abambo achungawo abambo achungawo nda treasure ako suwesi duamba zidwangu
chabwino
ndifamene tinarolera kuti ipo ife ngati kudera kwathu kuno kukasitu ndi kudwambazi tiyenera kuti munthu uyu timlangize apo ndi apo koma ngakhale kuchita zimenezo tinakhala ngati anthu owukira komabe tili pa chisimikizo kuti tikufuna kuti maiyo waimebe ndithu
Zatereo mkoti chipani jikumitseka maiyo kuima kukaima motani inuyoka chukwa zero janu zafika hapo
ya kuima aima muzifuwa za kuti nangasi si executive ya chipani imene ikumuleta ndiko suwe sandi district potengera kuti siti kudziwa kuti iwo mwina ali ndi mundu wina amene wakupangisa zimenezo kuti kwa uza zimenezo kuti munthu uyu wasaedi komabe kuti tili pano ufuna kuti tilanguzani ndi ali joni kuti tioni zeni kuti chimene akumutsekera ndi chiyani chifukwa Consuous inamvomereza
chabwino
ya
ma primary munapanga kale kapena ndiziti anapanga kale
sanapangidwe ya
ndino muganza kuti muzapanga zotani kuti aimena opa ma primary
ndizimene tikufotokoza kuti tikufuna before ma primary zasana chitike tikambiti auza alijoni kuti pakuti uyu wanapa tinamulandira ifa Consuous koma kupangidwa block zifukwa zake ndi ziti alijoni wati uzi
chabwino
ya
muganiza kuti kapena nawo ali joni kapena a district ali ndi munthu wawo amene akumfuna
maganizo akhoza kukhalapo akhoza kukhala joni chifukwa pakana panda zimenezo ndikuti panalibe chifukwa chomutani chomusalira kuti ampange broku kuti wasayeni
ndiye kuti zatero motinene kuti kuche ni kulibe democracy ku DPP.
Ah, ku DPP democracy iliko koma kuti na kuno kwatu ku constituency yatu ndi kumene kukusonyeza kuti democracy kulibe pazifukwa zimene akura akura kupanga.
Siku likulu ko kumene kwa unongeka koma ku constituency.
Constituency wasati kuli kuro kwa ai koma ku constituency yatu ino. Chifukwa kunoko kuna kunaima makandidate atatu. Kuli Jaki Maremia. Kuli Chimutubanda. Kuli Victoria Peter Kizipiri.
Achimutubanda akuimira chikwani chichi.
Akuwa akutuza kuti akuimira DPP.
Ndiye kuti nosenu anthu atatu amene mukufula wa osewa akufuna kuzapikisana pa primary a DPP kuti apezeke woimira ku constituency.
Yes.
Achunga mukuti bwanji. Mwina pano kumabwera papo.
No, ani imene akunena achitenga awo ine ndikugwizana nayo. Kani hani ndione na kuti siti kuziwa chufuwa kupangira broku Victoria kuti aende pa grabu chufuwa tikati ma primary ndioti MP winari yes aende kuenda pa ground kuti atu amuziwe andiwa atuenda nao ndia chipano umweo ndia ifeyo ya ife ni kusapota vikiyo akuti ife dina ukira
Mwakuti pamene posi mungatheso kusapota ali wina aliyense wa DPP iyi kupatula pa Victoria.
Tapanga ma primaries. Tikapanga ma primaries ama primaries tamene tizasapota tozi remote.
Kupita titsogolo magazo ndiotani.
Kuda kutsogolo cha magazo anga ndione na kuti Machado MP was a minute now because we say no. As yet a Momasuka, a bank campaign Momasuka.
Mundiku Takera was Fikira on Sue, Cabena Mungo Fikira Victoria, a guy of us.
Another Mondani said to Arimicho Bojaki to Guerra.
Cabino
Sano, they would need to pick his son, but you win ideas of Funa winning.
Bani chimene chinga wini ndi DPP.
Koma chiwi na bwanji ngati chukhalira na chokachoka.
Chiwongo soko chikoza ukarapo chifukwa ndi chakuti anthu amaona nimene zinthu zilili.
Chamwe.
Tikatengera president nanga sindi wa dziko lonse. Ya, ndi kuti dziko lonse la Malawi likuyang'ana kuti DPP a president makoza easy ndi kuti nali mulamuliro ubwino pakali pano dziko la Malawi likuona kuti tili ndi vuto ili tili ndi ubwino koma kuti ifeyo poona tikuona kuti DPP ikoza kuwina.
Achunga mukuona bwanji
ani iyo mweyo akunena nao kuti DPP ndiyo tiyaro wakale mboba.
Pa uwiri wanu
mugoni kakuti inu achunga ndava kuti ndi asungituma a constituency. Inu mkono wanu umafika pati kuti mwafikira anthu ena mbenali kutsogolo uko. Kapena mango kapa utreja pompa basi nukala pansi.
Basi pompa nangasini matira constituency yatu yumwe.
A chairman a constituency. Constituency governor kapena constituency chairman akuti bwanji pangani zimenezi. Mwafika nazo kwa chairman.
Nanazo ndipo ndinapinda naye Victoria yo kwa chairman. Chairman iyo anandiuza unena kuti ati district governor fuseka ya district fusa district governor saa kuti yankhamba kana lero ndiye nkhani yeyo pendapenda amafuna aonekere kuma area kenaka abwerere basa sanango bwerera by then akubwera akufuna kuti adzayambe ntchito adzayambe kuyenda
kodi apapa tinene kuti kapena mwina akukhaliridwa chifukwa choti sali ku Malawi
ai kapena
akusati kuti tinene kuti akukhaliridwa chifukwa chakuti sali kuno ku Malawi ai koma kuti nthawi zina zimatengera ndi mbiri ya munthu uyo kapena mmene wakuonekera ndi mmene walili ndi anthu ake ndiye mchifukwa chakuti pena pake akaona kuti anthu amukonda ndi pamene pamabwera kuti pabwere bro
chabwino
yes
zimene zidzakhazikika
one Victoria yawe ndi mwana wakuti wabadwira konkuno pafufupi dera lina lililonse kuli makoro wake kuno kudwambazi ndi kwa mai wake kukasito ndi kwa bambo wake tikachoka yapo tikafika kungara kuli agugu wake wa agugu wake wa abambo wawo abambo wake akumera abadwa tikafika kungunga na koso kumeneko kuli banja la keso ndekuti pafufupi constituency ino mabanja yake angofara tikafika pachikowa pangunga apo barazibaro yake ambiri mbiri ndiye mwina mzifukwa zimenezo akhoza kutengera kuti kodaka rumikizisa kasitu dwambazi endingala utengera mwazi bare wake muchigunda ndikuti mwana uyu wakhoza kuti wakhoza upeza mwali ndiye mzifukwa ngati zimenezo ndi zimene mwina zikhoza kupangisa blok kuti basi wayambi wayima wakagwiri wakayamba kugwira ntchito enawo ataponda ponda kale
chipani cha DPP ndi chimene mukuti anthu akuchiyembekezera kuti chitha kuwina pa chisankho chimene chikubwera chake cha mawa zimene zikuchitika kwanu uko ndi Victoria uyu mwazimvera kuti zikuchitikanso kwena kwina kwake kapena zingochitika kwanu kokhako
ife tikudziwa zakuno kwathu kokha sitinaverepo kuti ayi kwinanso uku kuli magroko awa wokhuzana ndi mashado MP ayi
anthu andale amathamangira ku koti pakaoneka kuti pena pachisi pali bwino mwayesapo njira yopita ku koti Victoria wayesapo kupita ku koti kuti ine akundikanisa kuonekera
ayi si wanapite apita bwanji ndi zimene tanena kuti chofunikira chimene tikufuna tiyambita taifusa regioniyo kuti ikuona bwanji ifeyo tikudabwa ndi a regioniyo akatiyanga mwina ndi pamene iyeyo wangatengi mphamvu yoti nanga si ichi chinthu chili step by step
kwapano pa 17 ndi 18 September mukudziwa kuti kuli elective conference ya DPP chaka chinocho
palibe chimene tikudziwa chifukwa ndi zimene tanena kuti kuchoka mmene iwo Victoria yapangidwa block ena afi palibe china chilichonse chimene constituency kapena district ikutiuza akupanga ma meetings koma kuti ifeyo siakutiuza
zingakhale tingathe kunena kuti ndi chimozimozi kuti akuchotsani pa maudindo chifukwa chosapota Victoria
zimenezo ndizoziwa iwo
chabwino
Apa pasi apa ndi 7445 ndi ndikudziwe ni ndi ndani.
Echeya. Apa tili ndi anthu atatu ndiye apapa mwenileka kwa sala 5 minutes ndiye 5 minutes imene malize ndi Honorable Victoria. Ziko mwambili.
Ngame. Ndikupita kwa number 3 panopo. 078144. Ndi ndani.
My Victoria Peter Kids Pili. Amina kuimela Shadow Luangwa kora kora North constituency.
Masabata awiri apita wa ndinacheza nanu pa radio yomwe ino ndipo munanduza molimba ntima kwambiri kuti inuyo mukukaima koma lerolo tikumva nkhani zina kuchokera kwa achunga ndi achitenga kodi inu nkhani zimenezo mukudziwa nanga mukuchitapo chani
nkhani zonsezo ndikuzidziwa koma kuti nanga se awawa ndi atsogoleri amene ne amanditsogolera anthu oti akudziwa zoti akamapanga campaign kuthandiza mashado amapanga bwanji. Paine ndiye kasini ngapange ganizo china chake osa uzidwa ndi atukatawawa monga mena kunenera kunena kuti iyayi afuna kuti akambekane ku region chifukwa DPP chokere boma palibe region inayonse inabwera kuzakhazikisa msonkhano kuti ayendere ma area uluma zone. Ndikuna madachunga uladacha
andizoona anabwere kwa
kutakhala kuti kutsogoloko akanitsitsa kuti inuyo sakukudziwani sakufuna kuti muimire mupanga chani kuti mukuoneka kuti mtima ufuna kuimira muli nawo mulekeza kapena mupitiza kuima munjira ina
ngati mmene anandiuzira akuluakulu awawa ndinawo pana anandiuza kuti chipani si cha munthu. Biro atanga mina kundikondera background ndizo muti matanzana background ndiani ndichikumbiro kuti ineyo ndikakhala
Honorable Victoria mukumveka pass kwambiri. Honorable Victoria mukumveka pass kwambiri.
Okay panopo mukuzimba
inendo kumva ndichikudziwa a DJ wa ndiyeno ndiberebe kwa inu kutakhala kuti akulikuluwa akupitiza kukukanani akupo derizani mupanga bwanji
ndipitilizabe chifukwa chonena kuti chipani si cha munthu mmodzi ola anthu awiri ndi chipani cha anthu
kupitiliza kumtanthauza kuti mupitilizabe mpaka muimire DPP
mpaka nandiimira DPP chifukwa chonena kuti kulijoni akulijoni sanabwere kuti azayendere constituency ndipitilizanenera sana bwero zaendela constituency kuti azaone mafuno amene constituency kukumana nawo concerni ni mashado imini
achitenga ndi achunga muganza kuti aku region mukumana nawo liti kapena chithunzi chimene muli nato kuti mwina madeti aku tingazati kukumana nawo ndili ndiati
bora ashadow atatiuza nthawi ina iliyonse ndifuku konzekera
inuyo atunga ndi chitenga pali mpirizano wanji pakati pa inu ndi anzanu ena amene mukutsogolera nawo constituency
bwino kwambiri koma kubwera kwa Victoria pamene tasemphana chifukwa ife ndi wona bada ana si kuti aine zandari ndasi 2014 ija then kuzafika 2019 ya mata mene tina itapo anari wosa rungo sisa anati nave achimu kuzafika 2020 ija akuti ineyo ndachoka ndipita tosa rayas
chabu
ino ndi kuchu atandiza muntu yisopano
chabu ino
andi zedi wati mbedi kufuna ndi kukodera kwa tukuno ya kati kufuna tuone mzima iyo kuti mwina anga sinchedera
andi kusio ni manja maa DJ Kaore ya a DJ
yes sir hapa ningo mali zabi kwa Victoria ndi 2 minutes honorable Victoria inu mkona bwanji pa nipa kukana kumena kusikoti akuopa chifauti madela onse nditu ndi inu kwa nila ulingati muzi mwano si mkona kuti mwina akuopa pa nipa ndiengati awazi pitiliza zabi kuopa munga pangezota ni kuti mwapuru muse antu ankota nkota north zungu mkwambi
ziko mkwambili ineyo ndipitili zabi chikafigira mwato weinela kuta atitandizi kuti zitu zizikala bwanje chifukwa mena anandila ndila kwe ya pilira kuti a current MP anala sana fiki ya tuwa jana tisangala lila zeji ku constituency ku district anandila ndila kuno kwino ndiye no ngakali kuti panopo zitu za karangani kuti za sokonele chifukwa chobwe ya kwa hosu unena kuti ineso ndipilira kufagiza sokonegera koma ndizitu zoti zikonza ukonzeka chimene ndikudalira kwambiri ndi ku region iko chifukwa chilowereni ineyo chindiberekereni sinaonepo kuti a region akubwera kuzapangisa nsonkano olu kuzaendera constituency yao kuti azakumane ndi ma zone governors or ma district governor amene ma area chairmans ndiye ndi chikhulupiro kuti pa nthawi yoti ineyo azidzandiitana olu aku region takumanizana nawo kukhala kuthekera kunena kuti ineyo ndi constituency kundiziwa ndazigulisa ndithu ngakhale yowo sakufuna koma pansi pa ulamuliro wa dachunga ndachangu pali ena oti apapa palibe Mr. Kasungu ndi anthu oti ndimaenda nawo kumandionetsa ma areas kumakumana ndi anthu chifukwa chonena kuti constituency ndimene masankha munthu osati munthu mmodzi ndinu chikhulupiro chimene chichi kuti anthu awawa tikazakhala pansi akazandionetsa azapitiliza kundiponda moti ndizawina mwachikhulupiro cha mbuye ndikuthokoza
ndathokoza kwambiri mukhale ndi usiku wabwino wokongola komanso tikakuitanani tchwapa no tizikufunani pafupi pafupi tikakuitanani chonde yandikirani ndithu mfike pafupi ndimene mwachitira lero kubwera pafupi pande paziko kwambiri mukhale ndi usiku wabwino muyende bwino
siku mwambiri
Ayo. Zikomo kwambiri tathokonza kwambiri.
Kambuya kutari. Sete.
Kota North Constituency. Kwanza kani kusifanka my 1-1 my watch tukuko. Inje ya watu iti my Victoria Peter Kinspiri. Shadow MP. Watipani ya TPP. Pamene mwuzi kare mkusanka sugole ni mpambande Professor Afa Peter Mtarika. Zasa keni so MP mpambande. Amene watu iti my Victoria Peter Kinspiri. TPP. Watipani ya tukuko.
Ziko mukwambiri ndike mukachifuna ndithokozekera kulankhula komanso chifuniro chathu ngati achadwe awo monga mwawafunsa kuti adzapulumusa bwanji adzapulumusa iwowo ngati ali pa mtima zawavuta ali makawo
ndapempha namba mutitumizire namba ya
constituency chairman.
Number eight, many of you
in your debates, and did you number in many of you?